nanjye nsigaye ndi umufana wawe pe ndakwemera ku buryo.
None se wazaje kudusura ntakubona imbona nkubone
Irena bimfashemo nzaze nkunda indirimbo yawe ivuga ngo
mana byemere banze ubivuge ubivuge kandi unubeshye kiuzazira
mukaririmbane kwagi mukaririmbane.